of PILAR, mga higala, tribo PILAR nun.
from the municipality of PILAR, Tribong Pinahol, ladies and gentlemen.